Ναι, με πήγανε.
Nachunga,
ni wewe unakuja kutuua. Ni mwili ya baba. We are the guest. We are the guest.